Association ya Pacific Waves Television.
Mungu wa miungu, falme wa wafalme, una mwanzo wala mwisho, ewe ni Mungu wa milele.
Marito makwane Grace Kiboy, na nidero ragiramita boa Pacific Waves International TV.